wo nyamba twala ozikizo muliro
ina karamata ndi ubyefuga sipidi ratata nzerero tondeka bampa kubampa bifuse byampaka
omanyi walungi wabasajja kwatulwanyisa engeri gyokikola munze yentabangula njagala mbeerenga nawe mu bunyomero
ibula promota yakukwabula
Baby boo boo boo, oh my God, I'm gonna do say you.